Hari igice kinini cy'amafaranga mva makungu yahagaritswe kwinjira mu gihugu guhera mu mwaka wa 2015 ari naco catumye igihugu kija mu ikena ry'ibitoro byavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanga nguvu kuwa 2018 ruheshi uno mwaka aho abashikiranganje ba leta y'u Burundi bariko bishura ku bibazo vya bene gihugu mu ntara ya Makamba.
Bwa mbere n'ivyo iyo shyirahamwe ryagiye kugira ngo bize gufasha igihe Juda kubanisha regime sosistanzwe bifise imirimo myinshi byari igihugu bagwiza gukorana n'ibindi bihugu byabaye ngombwa ko hafatwa imirimo gushyiraho sosiyete nshyashya ata kindi kiyaje ishinga atari guhiga ukuntu igitoro coboneka ubenegihugu kinabonetse kiritange neza atabanya wangura iryo shyirahamwe rero riri ku kivi mugabo bigahumura nk'uko mwayivuze yibonekeza ibura ry'igitoro icyo twamenya tukamenyesha n'abenegihugu ni uko ibura ry'igitoro ni byo bishobora kuba uyu munsi biraba biboneka cyane mugabo tubona kera byaraboneka mu 2019 dusubira inyuma ibyo byaraba ariko tumenye ko tujye tukaraba amafaranga dukoresha kugira ngo turangure icyo gitoro n'amafaranga mvamakungu ikindi twamenya umenye ko twigeze gufata ibihano by'agasakisaki w'ibihumbi 2015 aho bahagarika kuduha amafaranga mvamakungu aza gufasha buje y'igihugu ayo mafaranga igihe yaza yazaga kuri n'amafaranga mvamakungu ku byo dushora hanze bigaca biza gusahiriza gufasha ku bikorwa abenegihugu bifuza n'ibikorwa bya leta nko kugura amamashine reka ibintu dukeneye nkenerwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko siko byagenze mwumve ko hari igice kinini cy'amafaranga yagiye atigeze agera gute aboneka buje nasiyonali uyu munsi leta ikoresha buje y'igihugu ata amafaranga mvamakungu ahari.
Enjeniyeri Ibrahim Uwizeye amenyesha kandi ko n'imiduga isanzwe ikoresha ico gitoro yongerekanye cyane kuva mu mwaka wa 2020.
Menye neza yuko abenegihugu kuva 2020 gushika uyu munsi imiduga yiyongeye imiduga myinshi cyane ibikoresho bisaba gukoresha igitoro ni byinshi cyane byiyongereye ariko kandi bigaragara ko umurimbo atari uko wiyongere kugira dushore hanze ntituzane amafaranga mvamakungu.
Tubamenyeshe ko ishyirahamwe SOPEBU riherutse kwemererwa imfashanyo n'ishyirahamwe ry'abanyamerika Rogopay Financiere Corporation ingana n'umuriyaridi mu mafaranga y'amadolari akaba azosubizwa buke buke mu mafaranga y'amarundi nk'uko tubisanga mu ikete nimero 2949 ryo ku wa mbere Nyandagaro 2024 ryo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo amasoko ntanga nguvu.